Lena enye ingxaki esizinikwe ngukhothanjen. Ndizenza ke ezi ngxaki kuba ndiqonda ukuba zindlela elungileyo yokubonisa imathematiki kunye nefiziks. Kodwa ke zezi ngxaki apho ekuqaleni ngathi awuyazi kakuhle uba uneenkcukacha ezoneleyo kuqala. Apha kuthiwa ubana uloliwe asimbonise kanjeyana unobude obungu-200 meters, yena uloliwe B oboniswe kanjeyana unobude obungu-400 meters. Kuthiwa ke zihamba ngesantya esinye kwiindlela ezisondeleneyo. Kuthiwa ke xa zihamba indlela enye, uloliwe A ugqitha uloliwe B kwi-15 seconds ukusuka pha uyotsho pha. Ze xa zihamba indlela ezibhidanayo zigqithane nge-5 seconds abaloliwe ukusuka pha uyotsho pha. Kuthe ke ngoku uhamba ngesantya esingakanani na uloliwe lona ngee-meters per second. Masizobeni ke nankuya uloliwe A unobude u-200, nankuya uloliwe B 400, bahamba indlela enye. Nankuya ke ngokuloliwe B sibine samzoba ngu-400 ezantsi, apho ke ngokwagqithwa khona nguloliwe B sibine samzoba ngu-400 ezantsi, apho agqithwa khona ke nguloliwe A abe phambili uloliwe A behamba indlela enye. Yonke le nto yenzeka kwi-15 seconds. U-A ugqitha u-B nge-15 seconds. Yonke laa mgca siwurhwaleleyo phaa ngombala obomvu ngulona siwubhale kanje. Kuthiwa ke xa bezihamba oololiwe aba behamba iindlela ezingafaniyo ukusuka phaa uyotsho phaa, yonke loo nto bahamba nge-5 seconds. Nankuya u-train A simzoba uloliwe wethu A ngu-200 ubude, nanko nye zingqubana uloliwe B wethu engu-400 meters ubude. Kuthiwa nge-5 seconds zisuka phaa ziyotsho phaa. Ngoku ke nankuya uloliwe A ephambili ngoku ngu-200 wakhe, nankuloliwe B ngu-400 naye esiya kwenye icala. Yonke ke le nto yona ithatha i-5 seconds. Ngoko ke xa zihamba iindlela ezingafaniyo zigqithana nge-5 seconds. Umbuzo wabo ke wona othi ingaba ihamba ngesantya esingakanani na uloliwe ngamnye wee-meters per second. Asinikanga iinkcukacha zininzi ke apha ngesantya, ngoko ke masitheni ke uloliwe A uhamba ngesantya u-VA. Sithi ke ngoku uloliwe B yena uhamba ngesantya u-VB. Nokuba bajonge kweliphi icala ke, izantya abahamba ngazo oololiwe ziyafana. Siyayazi kubana umgama sifumana ngokuphindaphinda isantya ngexesha. Ngoko ke masithathe ngokuba ezi zantya sizibala ngokuba sijongele kwenye into. Sithi ke ngoku umntu okuloliwe A xa ejongile ehleli phantsi ejonge umntu okuloliwe B ingaba ihamba ubude obungakanani na. Masithi ke ngokumphambili kukaloliwe lo nankuya phaa funeka ihambe ke ngoku u-400 meters no-200 meters, ngoko iyonke umgama ohamjwayo ke ngoku ngu-600 meters kweli cala. Xa sisiza ngapha kweli cala ke ngoku ihamba umgama ongakanani, walapha kufuneka sibe sithi bana enye ke lulu aba umile then ke ngoku sijonge ke ngoku umgamo wanjayo xa se xa emile omnye ululi welulu sithi ke ngoku xa sijonge kulo ululi wesisuka phansi sizotsho apha sizohamba u-400 meters sidibanise no-200 ke ngoku simano 600 meters ithetha uba kuzo zonke ezi ngxaki sihamba umgama ongu-600 meters. Apha singathi sihamba u-600 meters xa sijonge emveni kaloli webeam. Apha sihamba u-600 meters xa sijonge phambili kukaloli webeam. Apha sithatha i-15 seconds ngoba isantya sikaloliwe A sityiwa sisantya esi sikaloliwe B ngoba kaloku uloliwe B apha umile xa uphindaphinda nantoni nango-0 ufumana u-0 kodwa ke ngoku uloliwe B yena ke ngoku uhamba nge-velocity ethile ngoku izawuthi ke ngoku isantya esi xa sesizijonga zombini masithi wena ungumkhweli uhleli apha kuloliwe B uzawuhamba ngesantya esingakanani na uloliwe A. Izawuba ngumahluko ke phakathi kwazombini kwisantya eso sakho itheli ukuba loo nto izawuba ngu-VA wohlukanise u-VB wena uba uhleli phaa kulaa loliwe B iza kuthatha lonke loo nto ke iza kuthatha i-15 seconds so isantya usiphindaphinde ngexesha v a ulahlekise u-V B uphindaphinde ngo-15 yonke ke le nto ethetha le-15 seconds ke ngoku uhambe u-200 ugqitha u-A aphinde wahamba u-400 ngoko yonke le nto isinika u-600 meters. Uba ke zonke zobombini abaloliwe bebenezantya ezifanayo ezipositive isantya esihamba ngaso besiza kuba sikhulu kunesi phinde senze ngokufanayo nakwelinye icala eli sizobe umkhweli wethu ohleleyo phaa kuloliwe B nantya simzobiyo ke uzawubona uba uloliwe A uhamba ngasantya sini na yena xa esuka kwelaa cala siza ngapha yena uloliwe A esuka kwelaa cala esiya ngapha yana uloliwe B yena lona ehamba ngesantya u-VB yena uloliwe A lona ehamba ngesantya u-VA uzawufumana njani ke ngoku isantya esibonwa ngumkhweli lo ohleliyo sisifumana ngoba sidibanise ezi zantya zethu zombini ngoko ke izawuba ngu-VA ngoku xa ijonge ngumkhweli wethu uhleli phantsi yena uzawubona uloliwe A esiza kubo uloliwe B ngesantya u-VA udibanise u-VB yonke le nto yenzeka nge-5 seconds ngoko ke sawuphindaphinda ngo-5 seconds ngoko ke isantya ephindaphinde ngexesha sinika umgama ke sesiwazi bana u-600 ngoba kaloku udibanisa umgama lona kaloliwe A nomgama kaloliwe B ufumana u-600 ngoko ngoku sifumene apha ii-equations ezimbini sinezinto esingazaziyo zimbini singakwazi ke ngokuyisombulula le nto lula masiqaleni ke siyenze lula le ibhalo luhlaza kwesibhakabhaka sithi u-V sihlulahlule ngo-15 macala sishiyeke kwicala sekhona no-VA ulahlekise u-VB osinika u-40 kwicala sekunene ngoba o-600 ohlulahlule ngo-15 ufumana u-40 size kule yesibini ke ngoku equation sihlulahlule ngo 5 macala sishiye ucala sekhohlo no VA mdiwase no VB ucala lasekunene sisika ke no 120 ngoba o 600 mehlulahlule ngo 5 ufumane 120 ke ngoku masihlule sizozibhala sondele ecali kwayo sithathe le esibhale ngombala ohlaza kwesibhakabhaka sisondeze kule and then ke ngoku silahlekise ezi equations kwenye equation kwenye uva sidibanise uva mdiwase no-va ufumane 2 uva bahlaba no-vb 120 mdiwase no-4 ufumane 160 sehlulahlule ngo-2 macala sifumane uva osinika u-8 meters per second ke ngoku sizo-va sizomfaka kule i-equation sibe ne-equation ethi u-8 ulahlekise u-vb usinika u-40 sisuthathe u-8 simse kweli cala lasekunene sisheke no-minus vb osinika u-minus 40 sohlulahlule ngo-negative 1 macala sishiyeke no-vb usinika u-40 meters per second ke ngoku sigqibele sizifumene izantya zethu zabo bobabini ololiwe ke zininzi iindlela ebezinosombulula ngazo le ngxaki kodwa thina sikhethe lena ngoko ke apha kweli cala uloliwe b uhamba ngo-40 meters per second uloliwe a uhamba ngo-80 meters per second ngapha uloliwe a lo uya kwela cala uhamba ngo-80 meters per second uloliwe b lo uza ngapha uhamba nge-40 meters per second siphinde sibulele kwakhona ke kukhotajo ngale ngxaki asinike yona.